is up.
Guys, inakuwaje Double Jeff Live, inakuwaje? I guess you dig good, I guess you so far. I'm coming big on the mic. www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook. And checking the hosi. Muradu sangaho atango manzini mukasanga makuru entertainment the plus 257 makuru ya sports makuru yose wifuza kuroha kile se politique. Ni tu aho tu gera kabisa, ni together. So uyu munsi twatembereye STC Record studio sanje kolera mu nyanyu zitwa Enjoy Melodica. Numwe atwaye bushimye butandukanye bwa radio, ubushimye butandukanye isangano award n'ubundi byinshi. Yaba umurimvyi wa umwaka yavuka mu Karusi ni ibintu byiza cyane ubu yahavye kuririmba bonde abihevye nkuko bayivuga ariko ari muri production cyane gusumba reka tumwakire ini Black TV tumuhani kaze yagira katunaturamuse
murakoze cyane ndaramukije fans banje ariko barakurikirana Black TV aho bari ku mpera z'isi cyane Africa n'izindi n'iyindi mipaka ine y'isi ya
Enjoy Melodica izina giye gyose nyakure ah enjoy ko ejo turari
ene ndagijimana John Jone Prier Viator Melodica rero mucha mwumva ko ni gici ni kimwe mu bicurarangisho abakoresha by'umuziki nanje nko mu melodist yeah oni we Enjoy Melodica
kazamaze kuvyumva ni Enjoy Melodica twabushinga butandukanye bwa isanwa bati ni byinshi none twabushiyamo kumwese mwamutse muja kuri Google mukaraba Enjoy Melodica musanga ino byinshi cyane Enjoy let's get back kubuza bwawe iyo wibutse we carrière yawe ya y'imyaka iheze wiha ishushi ryahe we muri Buja Forever
muri Buja Forever njenda shimira imana aho imana yangejeje kuko ndo ni jewe jenyene muririmbyi ashobye kubakirwa icibutso mu baririmbyi bariho nabandi babara
bomoye
kuba cyarabomoye ntacyo bivuze kuko cyabomoye hajya mu gugemo mu gugemo muri Google ukandika icibutso Enjoy Melodica bacha bakiguha biboneka yuko ni kintu cyabayeho mugabo n'ubukiki hari nubwo kitagaragara ya
uvuga ati niba kibicibutso kwa nakoze intu meze neza cyane
ego kuko kuva kera namye ndumu nyamahigwe cyane kusumba handi aho nagenda kolera hijya muri ino East Africa cyane ni nyuma gatoya ego
nyuma yo gukora kiya gihe ubavuze warasohotse nyuma y'igihugu Rwanda Kenya Uganda urakora munshugara gukora production meze neza cyane ni giki wizeyo
nize ibintu byinshi kuko narize jewe kwitahura kuko ari gihe umuntu ashobora kuba akora ibintu neza mugabo ataritahura hariho n'umuntu aba dafise ubumenyi bukomeye mugabo yaritahuye bigatuma ibyo bigera kure gusumba umuhinga ataritahura ya ico nico kintu nize gusumba ibindi kuko naratahuye ico nagenewe kuba
ndivye cyangwa mu producteur abantu ibazo bibiri cyarimwe ndakubariza ko umurinyumvye cyangwa mu producteur yagufa wowe wavugutse uyu muntu jewe yambereye icigo kuri jewe iyo bari ndi inyuma y'igihugu cyo Burundi
inyuma y'igihugu cyo Burundi hariho umutoya wanje umwana nigishije nyuma za kunsumbya cyane Bruce Melody n'umuntu yanyigishije cyane kandi gushika nino saha ngenda niga ko ibi nabiriya ya
production
muri production kuri the magic vraiment umuntu niga ho buri munsi kuko ntasaza
yo hinduru buzima mkawe
umuntu buri munsi uko tuyaze anyereka bishasha ya
mamaze kuvyumva Bruce Melody bakorera abantu bashaka kumufasha batumye banashaka yiyumvira ko ndakora ibintu meze neza cyane genda za ntaje ku muziki wa runaka twa tuvuga gato ivyerekeye production no kuririmba birakorohera
biranyorohera kuko umuziki ndawumaze mu myaka 20 uca wumva ko ubunye sinovuga ko inzu muziki cyane ahubwo umuziki ni umubanyi wanjye kandi akongera akaba umugenzi ni ikintu kimbamwo cyane kuko iyo ndiko ndandika ivyo mbamwo ivyo abantu babamwo ivyo rero ntibishobora kubangamira umuziki wanjye ariko production ni ikintu gishasha kuri jewe icyo rero nico nahaye ingufu cyane nico gituma ntagikunda gusohora indirimbo nyinshi cyane ya
ariko je nkizanye kuri kare yawe urafaje abantu batandukanye babarundi cyangwa bo hanze nga mu gihugu mu gihugu mvuze nka Bernice de Bell umwe yashaka gusubirira wewe mu kirenge cyawe twesanga niba waje nawe nabandi ntuvuga amazina urabafashije baraduga baramenyekana mugabo nawe uriko terusuye magatoyi we ntwa kuzaba gutuma nawe azogeye igihantu akwibagira completement
bashobora kunyibagira kuko ivyo nkora byose bifitanye isano no muziki iyo ndi muri production izina ryanje riragaruka no kuvuga ko abantu kunyibagira ntibishoboka kuko ndiko ndakora kandi ngarura izina ryanje ku isoko ego
futa kiki kwenye piki piki mimi sio chiho kuki urizari kiriki iyi ni kiki kuwasha piki piki iyi ni kiki kuwasha cheo kuki
munini wo gukorera kuko kontra ya nje na Etisa Record ntirahera ariko murazi ko mu gihugu cy'u Burundi isijewe ndu muhinyanyuzi gusa hariho nabandi bashora kujya muri DDN na ariko binakenewe no kuvuga ko umubumbye mwizara nibanza ni divine yakenera ko ishobora kujya gufasha abandi bakozi biwiwe ntacyo bizobitwaye ya
great reka duhebane n'ibintu by'abandi by'ama studio tujye muri carrière yawe nyayo tubwire utegura iki aho bafanzi bawe
muri no minsi ndafise indirimbo ngiye gusohora indirimbo zibiri indirimbo imwe yoyo za yamaze gushika muri YouTube indirimbo Burundi twakoranye n'abaririmbyi b'abanyakarusi
Urundi reka ndakuyage
no kuvuga ko ni indirimbo ifise ubutumwa bwiza indirimbo buri muntu wese yagiye avuga kuvyo yiyumvira kuvyiza bya kino gihugu cacu uko yifuza ku gihugu cacu coba ibyo ashima muri kahise ibyo ashima muri kubu nivyo yifuriza Burundi muri kazoza ya
Uvuze ni ndibo y'abanyakarusi ariko ntibakwiye bose ngo tubazi barashidi bande bimeze gute bo ibazo vya
abarundi barayamaze bati aha abakunzi bose ntibashobora guherera hariya mu mubindi no kuvuga ko hari abo twashoboye guhamagara barafatirwa hariho nabo twahamagaye nkarashiri yaraje mugabo munyumagira izindi mpamvu ziwiwe bituma adashobora kubandanya muri rya ndirimbo kuko murazi buri muntu wese abafise impamvu ziwiwe ico ngirango nikibazo nawe azobishyura
great ni bikorwa vyawe uri kurakora I Burundi yasohotse niyonye ushaka gusohora izindi projet ufise ushaka kumenya zari nkiza wifuza kutwomenya
muri kino gihe jewe ni Etisa Record niyo cangaruka ko cyane muri kino gihe aho turufise umugambi wo kuzunguruka igihugu ngira muravyibuka imurambya ikarushi ubu turashaka gukomeza tujya no mu zindi ntara turondera amatara yinyegeje umuririmbye dusanze kujya twabikoze imurambya kujya twabikoze ikarushi tuca tumuzana ngaha tukamukorera indirimbo kuri gusa tukamukurikirana na mu buzima bw'umuziki tumukorera indirimbo tumuronderera n'ibiteramo aho bishoboka kugira ronke ukuntu acumba umwaka wose iyo niyo ntego twebwe dufise mu runo mwaka wose
ariko iyo ntego je ndibwige tudugana imurambya Haizike kinini mwavuze ko nyango muzuzo kigu cyose n'ubwo acavuga ko nyene uri siko uzabiye bacanke n'ingwe vy'amajambo ndi twa tuvuga imisiyo
twaherukana imurambye ariko twaragiye ikarusi urumva ko twarongeye
amwagiye ikarusi muvuta uvuye ubanze
ego
abantu ko mutambwe cyo gito
ego muri kino gihe naho turiko turitegura kujya mu rumonge twe twabiteguye twe kugenda mu kwezi guheze ariko kubera imvo zitatu vuye ko twarahagaritse turiko turategura indi programa shash yo muri 2020 kugira ngo dushobore no kubahamagara namwe nk'abamenyesha makuru tubereke kalendriye yacu aho bizoshoboka munaduherekeze kugira ngo abatashoboye gushika hajya tuba turiko turakorera bashobore kubibona ku mantu nzenya ku ma TV yanyu
ndagushimiye ubwiye ko natubwira akajambo kanyoma kugira ngo dutere tuje imbere tubande dutahara bibona ko mwasagetse
ego rya kajambo kanyoma ndakangurira abaririmbyi gukunda gukunda umuziki wiwabo no gutahura ico bari ico naho gutahura aho bageze naho bifuza gushikana umuziki ndundi bakava mu majambo bagakora ibikorwa hanyuma ngahamagarira kandi abo baririmbyi kuva mu mabifu atatunguka bagakora bifu bavuga bati iyi bifu turayitanguye muri 2020 2020 ni igiye kurangira tutoca dukora konsere yo gusubiza hamwe ice yinjiza ama miliyoni ya
vuti habe bifu ya mera pana bifu kugwa
ego cyo nico nshira imbere je kubwanje
merci beaucoup mbese ndakwifuza nibikorwa byiza byo kurakora byose n'abakunzi bawe bose bwo ndoko nabwira naho bo gusanga kama je sosio atandukanye
ego je nkorera mu Kamenge muri mirango de numero 11e avenue numero 54
Shaka melodika kuri Facebook, Instagram, Twitter hose ndashaka kusanga.
Ego.
Nandika Enjoy Melodika twandika
ni Enjoy Melodika. Eh.
Enjoy Melodika aka DDN. Merci guys, ndakunda cyane. Yari bi kuri micro ndi kumwe na mesa kuri camera there. www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook. Ni choking ndamugi subscribe na like na comment. Mutu kugije shwa kwa hereza bimeze neza cyane. Inkuru nzimeze neza hot news from Buja Forever. Thanks a lot. Mana yakuduhaye ikudutungire. Akayaga uramera ekuri nyabagenda
kuyage urundire kanda gutake urundire kanda kuyage urundire kanda gutake